Angibingelele abantwana bakaNkulunkulu, ngibingelele umzimba kaKristu ngelihle igama leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Usihle igama lami uNzimande Sibongo, ngisindisiwe ngiyamthanda uJesu. Ngithethelelwe izono zami zisathethelelwa nakalokho. Ake sibheke nje kancane emaBhayibhelini wethu, John chapter 19 uverse elika 28 no-29. Lithi izwi emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile. Kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uviniga, khona bachoma ilula ligcwele uviniga othini lwehisophi, baliyisa emlonyeni wakhe. Baba, izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla. Ngalo siyaphila, ngalo usiqunga isibindi, ngalo uyasakha, ngalo uyasiphilisa. Nkulunkulu, take your control nangalesi sikhathi. Izwi lakho leli liphefumulelwe nguwe, nangalesi sikhathi. Yenza lokhu okufunayo ngalo, ngelihle igama leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane, lana angifuna sicheke la nanti izwi isihloko esinikwe sona sithi ngomile. Sithola la uJesu lithi after sekuphelelisiwe, lithi after all sekuphelelisiwe konke. Kuzwakala uJesu athi ngomile. Isizathu esenza ukuthi athi uJesu womile yingoba uyazi ukuthi sekupheleliswe konke, therefore ukufezeka komubhalo sekuzokwenzeka. Now why uJesu angasho ukuthi womile before kupheleliswe konke? Isizathu ukuthi isikhathi besingakafiki. UJesu hlezi wayemile. I'm tempted to say uJesu into eyamenza ukuthi athule indlela yonke engasho lutho, after ukukhandleka konke sendlule kukhona, after sesithwele isiphambano weza naso, after yonke iminjuluko ayebhekene nawo nokushisa kwelanga, kodwa akazwakalanga uJesu ethi womile. Isizathu samenza ukuthi athule engasho lutho ukuthi it was not time yet, ngoba wayelinde ukuthi kupheleliswe konke ebese uthi womile. Isizathu ukuthi ukupheleliswa konke kwakukufezeka kwezwi. Now uJesu uthi after all sekudlulile konke, sekuphelelisiwe konke. Uzwakala sekathi womile. Koma kuvela nini kanti? Kuvela masekupheleliswe konke. Ukoma kuvezwa yini kanti? Ukuthi ukufanele uma ngabe sekupheleliswe konke, kunento ekufanele yenzeke, ukupheleliswa kwemibhalo. Now ukupheleliswa kwemibhalo kwenza umuntu ukuthi ome. Into eyenza uJesu ukuthi ome, akukhona ukuthi ukuthi kena wayehlushwa or wayekhandlekile, kodwa into yayimomisa, I am tempted to say, womiswa yinto eyodwa, ukuthi uthola uthema yechecka eqalaza wabona ukuthi konke sekuphelelisiwe, therefore umbhalo sewufezekile. Now I am thirsty. Hawu Nkulunkulu, kanti womiswa yini? Ukuthi umbhalo sewufezekile. Lithi izwi after announcele uJesu ukuthi sekawomile, uqhutshelwa lithi izwi kwakunesitsha sibekiwe. Ayi Nkulunkulu, sibekiwe ukuthi sineviniga phakathi, but izwi lithi liveza ukuthi lana uJesu akathanga mayethu womile, kwani wathathwa isitsha waqhutshelwa sona ukuthi aphuze ngaso. Isizathu ukuthi ukuphelelisa nokufezwa kwemibhalo kwakungafuni isitsha, ngoba isitsha asomile. Isitsha sasiphethe vele uviniga before uJesu ethi womile. Now into yayifuneka uNkulunkulu, lithi izwi lana uJesu maye announce ukuthi womile, kuthathwa isponge sifakwa phakathi evasini enovini.